ariko se umutima wawe n'ingingo zawe biracyashoboye guhimbaza Imana. Korera Imana umwanya ukiriho, korera Imana ugifise ubugingo, korera Imana ukiri muzima. Wibuke uko hariho abantu bakoze ama accident, bacitse amaguru, abacitse amaboko, abasigaje ibihimba bidakwiye cyangwa ibice bimwe by'umubiri byabo byabuzeho. Ariko muri ubwo buzima babayemo, bama imibiri yabo, ibice by'imibiri yabo bisigaye basigaranye babikoresha mu guhimbaza Imana no mu kuvuga ubutumwa. Mbega wewe ubibona gute, ubireba gute, uhimbaza Imana gute, ukorera Imana gute mu buzima ugifise bugikwiye? Ibaze nawe kandi nahawe ukoreshe umwanya wawe hawe. Urakoze cyane.